In more power-related story, City Power took its illegal electricity connection cut-off campaign to Lenasia South in Johannesburg earlier today. City Power says the battle against illegal connections is a tough one as people forge ahead with illegal connections right after being disconnected.
Iphulo lequmrhu lombane iCity Power lokuqhawula iintambo zombane eziqanyangelwe ngokungekho mthethweni ngentseni yanamhlanje lisingise kwindawo yaseLenasia South. Eli phulo liphembelele ekugcinyelweni kombane abo baqamangele ngendlela enganqalanga ekuquka obekwa kwinqanaba lesithathu lokugcinyelwa umbane.
The first property yeri liberal goteng, that property we've cut it I don't know how many times, mara many times. Like we won in an illegal connection na cable. Look at one of that property's got two cables. One cable ke the proper one ere ba fileng yona from City Power side. The second one ke illegal. Ha re no perform a level 3 disconnection, customer must start with application. We don't consider you as a customer anymore no City Power. So customer o tlo apply, o tlo patela penalty, a fetsa o patela penalty, o tlo apply for no service connection.
iCity Power ithi abo bacinyelweyo kulindeleke ukuba bahlawule kuqala ukuze bafumane iinkonzo kwakhona. Kwaye iCity ineentlelo enazo ukuqinisekisa ukuba amaphulo wayo awubuyeli mva kwabo bacinyelweyo.
On a single phase, I think it's 12,000 if it's a single phase supply. If it's a three phase supply, penalty is 22,000 on a three phase supply. On the areas like this, the bigger special LV. It depends on the size of circuit break. You understand? I say same amount. Level the size of circuit breaker, take a gang, and then they will charge you from there.
Eli qumrhu lithi liyayibona impumelelo yala maphulo njengoba sele liwaqhube kumatyotyombe angamashumi amane anesihlanu kwidolophu yonke ukusukela ekuqaleni konyaka. Kwaye liza kuqhuba de abantu barhoxe ekuqamangeleni umbane ngondlela mnyama. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka, iLenasia South.